Yesu shuka yalelele. Wewaishi wakunandira kole saniwe. Wewaishi wakwimye fiasurwa niwe. Wewaishi wakusunga wamukamfirwa niwe. Wewaishi wakunandira wana bome niwe. Wewaishi wakwimye fiasurwa Yesu. Shamalelo na ifwe swatwimyeko. Wewa isi wokwimya basurwa shamaniwe. Wewa isi wokufa wamukafirwa niwe. Na ifwe lelo shamana ifwe twakukabila. Yesu Lesa wandi oyo pyunge na ifwe. Imori munga jeshi tende enda palwani. Ndalama kutilesa ni mwemule sunga. Nakushila,
Nakushila fewe mwine.
Ebede,
Nakushila fewe mwine.
Ah, ebeneza,
Nakushila fewe mwine.
Hey Yesu, hey Yesu.
Oh, Nakushila fewe mwine.
Nakushila,
oh, Nakushila fewe mwine.
Wemwine fyose,
oh, Nakushila fewe mwine.
Yeah.
Oh, Nakushila fewe mwine.
Hey, Yesu. Oh, Nakushila fewe mwine. Pingo. Ida kwa saila sinapo. Kwa lubu shiku mumo. Ida wafuishe mipashi mumukashana umo. Uda mukashana alele tena lama kufamilia kwe. Nomba wa familia kwe walifurirwe sana. Efo basendele pona saila esi. Ukubatola kuchide chamilandu. Ukuya mushita waliveketi no kuba posera muchifungo. Nomba gwalifyo busiku bumo. Ayoyo. Napena palini pakatika busiku wayambilo kushishimuna. Ukuya mushita Lesa alikile mumaka. Ichifungo walimo chalile pa wike sana. Na malona ujo walipaketi no kututuma sana. Lelelele. Awe Lesa iwe walikira mushita ya ivela. Nakushila,
Nakushila fewe mwine.
Ebene,
Nakushila fewe mwine.
Ah, ebeneza,
Nakushila fewe mwine.
Hey Yesu, hey Yesu.
Oh, Nakushila fewe mwine.
Nakushila,
oh, Nakushila fewe.